na ina eh ina na gun agurin da muke shakata wannan ko je kana zuwa ne to ba ko mai bari in jira ka bari in zauna in jira ka kiken a ina zauna ma ina na zauna
ka sake biyowa ka sake tsayi wannan ka sake tsayi